Hey, vile watu wametulia church. Uh-huh. Wezi suspect kama wanajua dog style.
Jesus!